mahlaku ngo be go iletile e fetlile tlhabatsho le khono re go tlisetsa gaolo ya bokiti pedi magolo seswae masomi shupa senyane gaolo ya le khono e bi ya kantshitswe ke morongwa modiba ya ngwalwa ke KZ ketla zungu mahlangu batjo le chimichini ke mpho mabuya khale re matla le kolwane le thandipa shoko motjweletse le mohlagisha moyeng ke molebo lapsa lady madira Hello, ke di kagare tsa gaolo ya le hono ya bokiti pedi magolo seswae masomi shupa senyane 79
magadi wa ka wena
excuse
ga botse be sike tlo dula
okay
yeah ke tlisitse
di present tlisitse oh yeah
I'm going to get a little bit of a
Don't
get me. Eh, you wish? Oh,
come
on, All right. Mm-hmm. Oh.
Wow.
Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow.
Like really?
Wow. 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 Wow.
Excuse me, I'm a little bit of a girl.
I'm a little bit of a girl. I'm a little bit of a girl. I'm a little bit of a girl. I'm a little bit of a girl. I'm a
little
bit of a girl. I'm a little bit of a girl.
I'm a little bit of a girl. I'm kana go la re thabila le ka gare ga mathata di drugs la bo shala nthega mo ga di boaka kana go re thabila go le lipinki ka phosho ke le ka gore ke leboga
excuse saka re dira se ileng gore family engwe lengwe e be ka se dira to support each other
la ba la bo shala support mo ga di bo
ka le kula pratika
eish ke leboga
eo yona ke go pala gore se ka bong kgopotsa yona but anyway excuse nna ke leboga ge fela wene le re thabile le boetse sekeng maphelong a lena kore le na le boitshepo gape but squeza go bo go sa tlhoke gore o senye tšhelete ka o rekela dimpho tsa go tura
never mind my dear how
bona hinbeke ya ka gore ke botse jwang
o e rata
diaparo tsa motšhitši watche bona botse tsebo gape ye wa e bona e dirilwe kwa Italy
yes
mara sekusa no man this is too much
this
is too much
mogadibo o ska tshwenyega
bona dimphotse ka mokakere ke direkile ka di interest tse ke beke go ke di dirile kana go ke be le ditse kwa Morocco
Morocco
bona sekusa saka so sibitswa good investment
heya
Masiri, udon chow saman. Wala kita na lozo lale baji kamkano gamabilo ilo. Kanu udia ina na.
Eh, wazwara kinsaki.
Eh,
wana loko nungasme wana mushumunga kire.
Eh, ah masiri. Wabaure kamkano wachibela.
Kiasibela sagi ne kia hule. Kia haute. Wangor kire.
Eba, wya haute ni. Masiri, akito si saman. Ilo la wazizo uyudia ina wya haute na wazizo. Eh,
wana sagi.
Eh,
ngas kubuche maga kire.
Eh.
Na ke ga uteng ke a kopana le Six.
Mawe, Masedi. Masedi e le go idea ba dira ba mo khoka bakalo. Wa tsiwa re batswadi bao, a ba idumetse.
Tsaki bona. Batswadi ba ka ba to tsonela gore ba kushisho re ke go tshe saki. Ke gona go itirela dipheto.
Ah, what's again? Na na ke a tshwa. Gore ke don't ke tshwa Masedi. Gore u don't ka.
Tsaki bona.
Ke a bona botse botse Masedi.
Theleje. ge ba ka go botsiša gore na ke ile ka ya kere wena ba botse gore o tseba ke ile toropong gore ke ile o dirang goba ke bona ko mang wena o tsebe selwa ke re saki
masedi o nyaka mpotsa gore nna morwa makhumetša ke abe maaka nna
saki
o a tseba rang kgone wa ba maaka
o palelwa ke eng gona mo saki gone gore masedi o ile toropong o ra re go boima
masedi a ko tshepisa botsebotse kore a ke tse gore ke re ke ena botsebotse ke ape maaka nna
saki ke a gopela wena o tloba wa bolela dilo tse o seng wa tshwanela go di bolela wa feletse o ntsentšha mathateng go ba o nthuša le batswadi baka this is simple masedi o ile toropong that's it
squeeza sa ka wena
squeeza
go bolela nnetena ke be ke sa nagane gore o dira te monnate so
e sego ke dula le mmama bona ke re ga ka fore ke nyaka ngwannyana o ntirele metsana morning a o fedite
ape ke re be se ke ikemišetse go dula bona ke dutse ebile ke nwa le tee
anyway ke benge sa go dumelele o sepela o sampotsa ditaba ka moka squeeze o
okay ebile pele ke lebala mogadi wa le bona lepokisana le
okay
ke gopela gore o lefe matswala ago ape ke re o tla tsoga ee motho o rateletso ke boroko
se ka tshwenyega sekuisa sa ka ke tlo mo fa lona wa tsabe ebile ke tlo ba ka mmotsa gore mamazala wa le bona lepokisana lae presente ileng ka mogare o e reketswe ke mokgonyana wa gago ye mompsa wa go tswa moroko
guess what skiza
what
bona ke applyte visa gore ke kgone go ya moroko
eng
ya
skiza mapele vale moroko o tlo ya o ya go dirang ga botse o rabyang skiza ke ra gore ha san rafiki wa gona o motseba ga botse
of course ke motseba squeeza and nna le hasan re bolela every day ebile re dirile business mmogo squeeza seo se laetsa gore re a ratana and ebile re a tshepana
squeeza ke ra gore mara ke re a sa tswa o motseba go tsenelela ga botse
o raeng ga o ra ke motseba o tsenelela squeeza
I mean do you really know him
yes
okay okay gona gona taba wa tseba ke be ke sa tshepe lerato la interneteng squeeza but now you and Hasan Rafik le dirile gore ke tshepe wankoša ka na gore o gapeletswa ke eng go ya moroko
well in short squeeza hase o mmemile
o
ebile o nyaka gore 300,000 yaka ge e tswala e be ke gona ka kua moroko
sorry squeeza ke go kole ga botse
ya
ore o beeleditse ka bokae
300,000 go na le bothata
but squeeza
bona squeeza theletša nna ditima bona mmatšhaka ke ramogadi bo wa gago squeeza sa gago ne
ke go kwa
ke tlo ba rich
rich
bose le sa tele boile kwa khotona eh
ya ga sekgale ke boile
oh
sa kwe
eh
ja go le wishe ka wa ship before tala
oh ai no le ke tsonye bose ke todiya ka mkhole ya ba ka ona mara betse ne ke ya ka hore le mpotse bose o rena le tsama ile bya ai kwa khot musimane le ba re o ke tsapane ba bone bulatu
maseru ga go mmitso te mo ke ile yana gele le ba ba bitse gore ke sepetse bya
oh masedi
eng kwele gre masedi ga ne ka re kgopolo wa gago ile go lena o ragalang ka wena
no a botsetse masedi a one bos masedi o ile johannesburg
ore johannesburg
a ke ra orenka re toropone a botsebotseke no le ketso ye o ile toropone
e mona ga botsebotse o tsone ke ngwana saki na ga ne ka re tsogile le gona why o ka re o ka gakantswa ke johannesburg le toropong go diragalang
no a botsetseke ke no ka re bose a botsetse na maaka a nkgone o apa botsetsekemore
motho o nyoko orenna
ke ra o le masedi ke mmotsitse gore nna a botsetse a nkgone wa ba maaka
ga botsebotse o bolela ka eng wena ebile oletse go etoma maleme na
okay re ke re apa nnete e felele teo bose masedi o tuile le betgele ba ile johannesburg
kgonagale yeo e ka se kgonagale mane e seng ke mogadiile mane
no ke a thusisa bos ke raya ore ka mokgoube o ka ona ba ile o kopana le sex shabang
Sophia hello
mone mongana wa mina na ke tane khomela mane but o seka tshoga my friend ke mo seke phone ne go check ka re ne bule ditaba tja gago gore motlheka o admitile ka this COVID
awa ke nnete Sophia le rena ga bjale re bo modula thoko ipoloke ka gore re tšhaba yona phetetso ya bolwetse bo ba corona
mentla kahle mongana wa mina mo te isolate na ngwena mi nga ha tabita hindzisela van'wanyana
aowa ka matlhatse ga bjale gona ga gona yo a feteditswego ebile a gona a bontšhago dikwa tša yona gore a ka ba le yona ka magae
a e tleseng xikwembu a ira leboga my friend so o ya bang yena motlheka kwa hospital
Sophia ge ke founela bookelong ba mpotsa gore seemo sa alfio se se eme felogo go tee alfio se a change gore ke gona e magateletše ai ke kwa botlhoko mogotsi wa bona eng ke le gore ba ntumela ba bookelo nke be ke dilo tsa monna o la wa ka katla le yena ka mogae gomme mmalego a moleka ka tsa setso
no my friend ke kopela gore o be strong then o fe hospital time kombe shano go tseba mang angololama
wa tsaba re ke mogotsi ke nagana gore selo sa go dira re jo alfio se a se ke a kaona fala ke ka baka la gore mogotsi ya ge mmosko o tlhokofetse gana ka mola bookelong
go nyako ne botsa gore le yena o tlhokofetse ka baka la yena COVID
e tla ba eng re se sona sera seo ba re ke corona
bana
ba shikotoi a tsare ke kgopela re duo le bala go bolela ka alfio se ka re ke nyaka go bo folanyana ga nyane a kompotse go ya jwang ka tsa bophelo bja gago
mongana wa mina menene noka ya kaya tshola gore why ne dumetse go shara biza le Sylvia ai
wa itshola a ke re ke wena o re le go gonna gore wena a o bone bothata bja go tlhakanela monna le ola Sylvia
ya ne be ne sa bone problem ne tlhakata gore ne ntle go phaphala ka mena le kwane
ile botswa tantakana tja mpile ke kokota
hey khani mola tuke nna
mo rutho khona hey
uno te pile tja ka magaka ka ona mogolo
thile tja mo rutho khona fonela mo rodi ya gago pet girl a buse ngwana ka gae
hey bana na ga botsa tla ntena petola hleng ke o tlile ka ntwana a monna
thile tja mo pet girl o rwele mo rodi ya ka mo tshaga uteng go tlhakane tja Zex Shabangu
Zex Shabangu
hey ene ma sedire boletse le yena a kwishitsa gore a gaogena le podi yela ba re ke Shabangu emba ngwana ga go ka baka la gore le clever bad girl o mo ruele mo ishega
ntse a wa petola we jwa lo wa bona o ga shala tsolo boloka mabo
o reng
go sa gatha le gore na o be fetse go fitla ka o tsika re ngwana ka ke pet girl
ke pet girl man
e ke re ke hlapi ya di man
mogala phone ya ngwana la ga go man
e le gore reng wena o sa ba phone le
ke ba phone ya ba tsore mogala wa ka man
o jwa lo nna ke tsena jwa ngana mo
o reng ke ta thaka ntshele mo bona mogala o tsika ntle ka tumela
mama tswalo fa se ngwana mo dimo ye a ke phone
ke ka fa o iphetagetse go ka gona kgaolo e la bokete pedi magolo seswai masomešeng fa senyane theletša ya go e latela go sassa kgaolo ye re be re e bjakantšheditswe ke Moroma Modiba ya ngwalwa ke Kzeta Khetla Zungu Mahlangu ba tsweletše metšhineng ke Mpho Maboya ga le re Mmatlalekolwane le Thandi Phošoko motsweletše le mohlagiša moyeng ke Molehuge Lebza Lady Madira thata.